Ahe, na umkhona kambe ka master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the tech. Hello, I'm also going to miss the post. Hello, I'm the tech. Of course, and I'm Benny Mayengani, the president. Yeah, so of course, the 14th of January, as you can see, when you scroll like account, you also miss the post. And when you scroll, you come go, hey, you go busy blind. If you want to also go over the long of a post, I go. Hi vo 2016 hileswi a nga fika tsala swona ntsena sweswo, and then of course a tlhela continue ku a hi hlangane ka xigaza Monday a Royal Time. Oh, i mhaka on ku ta ku na xigaza Mondays of course a Royal Time. So hi na very hi ni hi timenemene hi tala ngopfu mhaka ya hi vo 2016 se ku ndle ka yena hosi ngo i fika tsala ku hi vo 2016 ivi then a vekela this image ye laha loko ho swi vona hi swi langutisa kahle kwalano i mbale hi xitayele xa vo NBA vanhu lavo tlanga ti-basketball and stuff like that. So leswi ta andzhaka loko hi vone President Mayengani of course na yena of course ambale mpahla so ya vo NBA le a palms. So in other words ho swi ngo do zama ku kombisa la ku Benny Mayengani hi yena a nga dyikopela loko swi ta la. Yeah, mina swi twisisa why, because in most cases hosi ngo ve tshama kha accuse-iwa ku i kopela Benny Mayengani ka swilo swo tala, so na laha do kombisa hosi ngo ve hi side ra dyona ku na yena Benny Mayengani i dyikoperini in terms of mbalelo ku i khale dyimbala that way. Se loko hi va vekela side by side kona to be honest a di rongo hosi ngo ve loko si hi ta ka mbalelo swi tikombi na ku i khale kha dyimbarisa leswiwa unless if maybe ku nga va ku na proof yo Benny Mayengani a nga va ambale this way before 2015 like mi kuma ku a swi endla as a fashion, mara hosi ngove swi tikomba ku ri khale a kha mbala hi ndlela liya so a ku ri xitayile xa yena lero swa ku Benny Mayengani copied his style mayikumela mhaka leyiwa. So hi yena beef ya kona. So in other words hosi ngove o va ku gegeni he's throwing a shade at Benny Mayengani and also his fans lava tshama kha va kombisa ku hi yena a kopela ku Benny Mayengani. So in other words hi kombisa ku sweswi wa Benny Mayengani hi yena a nga n'wi kopela ra a ku busy blind gaza
a va pfumeli ku gangisiwa hi swisiwana ku ve loko va gangisiwa hi vana va swipfumi va pfumela va tshika na xikolo va tsutsumela vukati va ya hikuva vo ni timbitimbiti xa ndzi xa bokisi a nga ri endleli mina.